This is the animals. We call it local sleeping. The Basotho used this one.
It's what kind of animal? Is that a cow?
Yes. It's a cow.
Plek and under day, e enzo ki modimo ke sebaka se hantle ha bohloko bona 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 bona. Se re hlokang fela hore re tlotla go lokisa tabatsang tsa tsela. Of which e re fang a little bit headache. Hobane ka nnete ha di pula di fihla fela di a isenya.
Na go nya how abukulu ke yona na go eleng ba mbuima ha holo go tlang ka motho ka mona ha kula a go nwisanga ke e ba bothata ho bona khamong ka jwang a yenga ke le bang ha kukui e ba ho wa isa maisa ho hwa mona a hwella ka hodimo nka na go etelele tsa mahabo ho hlile bothata ke bona bono le bo bong ke ba metsi. Metsi re ala ta ho le mane ho ya ha metsi mane ke mosebetsi o boima haholo ho batho ba seng ba hodile.
This one is the sheep, the little one for the sheep.
That's your pillow.
This one.
Mona re dutse ka baka la culture ya rona ka le Basotho le badimo ba rona re ba se ke ba ga lebala re ntse re le teng.
Follow the